eliqela noninzi lwalo lungabantu abatsha beluchwayitile bevuma ingoma ngethiwa besenza ugoculululo kwingingqi yaseSummer Greens. Lo mbutho iAssess War nontsingiselo ethima kukhathalelwe umhlaba ukusuka nokuhlala uthi sele ucoce indawo ezingamawaka sithandathu kwihlabathi jikelele. La mavolontiya athi kubalulekile ukugcina iindawo zethu zicocekile nanjengoko ukulahla inkunkuma kunegalelo elibi kokusingqongileyo.
In oceans we have creatures that live there and sometimes they end up feeding on plastic or these material that cannot be degraded which then ends up on our plates.
Sizobonisa abantu balapha eSummer Greens uba le ndawo sihlala kuyo likhaya lethu. So ayifunekanga ke ngona sibone umuntu indawo imdaka siyeke.
Isixeko sithi ukulahla inkunkuma kuchaphazela indalo noqoqosho.
There's a huge amount of waste being disposed on private property and also on parks within the city.
Abahlali bathi lo ngumbono omhle noza kulwa nayo neminye imingeni abanayo ekuhlaleni.
We've got quite a few challenges as a community and as an organization in terms of dumping and vagrants issues and that. So this initiative is really fantastic.
Eliqela lithi linethemba lokuba inzame zalo zizokukhuthaza abahlali kwindawo abakuzo bathathe igxathu bakhathalele okusinqongileyo. Thule Joga, kwindaba ze-SABC, eSummer Greens.